hari umugani uvuga ngo ubwigire bugira babiri canke ngo umuntu umwe ntiwigire inama mu ntango z'umwaka 2011 no kuvuga mu kwezi kwa mbere amashira hamwe akomeye cyane atatu ari care health net pio na zoa yagize umugambi wo gukorera hamwe ngo bagire urunani kugira ngo bashobore gufasha neza abanyagihugu batewe bo mu ntara zasizikajwe n'intambara ubwo runani rufise intumbero nyamukuru zitatu zinde mbere kuvuga imbere y'abantu amagara meza intwaro ibereye n'ugushigikira amashira hamwe ku mitumba mu nyuma y'imyaka itatu izo ntumbero ziramaze kwigaragaza ikinezeye cyane nacyo nuko abanyagihugu bonyine bavyivugira iyo muhuye bakayaga hari abahinga mu bintu byo gufata amafoto n'amasinema barishikiye yo bonyine ku mitumba izo ntara zitatu Makamba Gitega Muyinga ni mu byira bire nawe
ano hantu turi ni muri province Makamba ni commune Mabanda ku musozi wa Kibimba twebwe rero dukorera DCR mu gufasha abanyagihugu bwa mbere tubaha imbuto z'ibiharage n'ibigori kandi izo mbuto ziba zirobanuye tukongera tukabigisha kurima kijambere tukabaha mbere n'amase aha turi rero ni mwihangare yubatse kuri uyu mutumba kugira ngo ifashe abanyagihugu ubwa mbere ikabafasha kubika imbuto zabo ibafasha no kuzigurisha izo mbuto zabo rero baza kubika akamaro kayo ni akahe ngahanye baje kuzibika badushyiramwo umuti ntiziheza ngo zigungwe cyangwa zirigwe n'imbeba ziri muhira ubugira kabiri iyo babitse ngahanye baza kwibukuza igihe babishakiye kugira ngo mu muryango ntibabikoreshe nabi higira gatatu nuko iyo babitse ngaha bibafasha yuko bazogera kubidandaza igiciro cyamaze kuduga bagaheza bakabuhumukira aho uko bo bishora bagiheza kubyimbura igiciro kitaraduga
akandi kamaro k'ihangare turashima cyane ukuntu yaje ngaha kuko atamuti dushyira mu byoshobora kononekara kubera imbeba zirashaka kuza kubirya kubijyanye kuba bitaba biri ahantu heza
neza cyane kuko biradufasha neza cyane kuko turi ko turabona ibyo turi ko turakora kuko kare twahora twirukanga hariya tukajya mu maduka kugura imborera mugabo burya bumwe dufitaniye niyo hangare bica biduhereza umwanya w'ingene duca dukora twidegenza neza kuko ni imfumbire tuyironka neza cyane
umugambi wa DCR Pamoja turamaze kubona yuko abanyagihugu baryoherwa n'ingene bashoboye kubikitsa ibintu by'imbuga byabo ngaha kandi twimvira yuko mu minsi iza bazoca baza ari benshi turabyo bavuga hama tugomba yuko rero mu minsi izoza ari bo bazohora babyikorera ari bo bazohora baza kubikira muri ihangare kubera umugambi DCR Pamoja uheze ni bo bazohora babyifatira mu mino
kanezera cyane gusumba ibindi usanzwe sindya kubivuga umva kantu kanezera ni nk'umukuru umukozi ngaha nka jewe ndu umukozi ngaha bishitse haruhande y'agashahara leta impereza ku kwezi hakaba hari akandi karusho umugambi DCR Pamoja uza kumpa kubera nakoze ibikorwa byo ngahanye kubera nakiriye abantu ngahanye biranezera gose
kugira tubenye uwo duha agashimwe habanza kuba isuzumwa ry'ibikorwa byakozwe bikorwa no ku rwego rw'intara bashigikiwe na DCR hariho n'ibindi bikorwa byo gusuzuma iby'abanyagihugu nyine babonye babavura kwa muganga nabo nyine baratanga icyumviro hama tukagifatira ko hanyuma dufatanije na leta tugaheza tukaca tubaha agashiruka bute kajanye n'ivyo bakoze
oya cyarahindutse gose cyane hahindutse kubera abatwakira n'ingoga bakaguha n'imiti kwiye n'abantu benshi ubu ntibacyitaba imana kubera baduha imiti kwiye cyane abantu bose baranyuzwe kera baraduhenda bapfumu none nubafatwa na malaria wamengo nibimuriye byo mu bapfumu none uwari we wese afashwe ubu banza kwitura mu baganga nta muntu akijya mu bapfumu
bijanye n'abakozi umugambi PBF taraza nko kuri no vurero abakozi nkungahanye barakora isaha 9 zigeze bagaca bataha kumisi ya gatandatu kiretse kumisi y'imirimo kumisi ya gatandatu kumisi y'imana ntibatonye
Service Alphonse Marie Hercule Marcelo Seni de Bruxelles Rocky Kimbea
Ntuwa bicho tuwa kwa zetu mazawu kuza ukura nga huku mtumbo wa jimbi Wala tuwa sanza hali mguara nishi chane zawa kwa yomu mutu kwe Tura fasha wa nuhari mguara ni standu kwa anye Zawi zamagara changhezo mu mutu kwe Tukarangira wa nuhari itura Tugakora nugwe gogo kwa mine mgutatura matati Tukigisha wa ngena washuwa kuteguri ifungu kwa mu Kirundi ni umugwayi ngaho ku mutumba wa Jimbi yagwaye mu mutwe kubera ingorane z'intambara amaze kugwara mu mutwe kubera ingorane z'intambara acatabwa n'umuryango atawe n'umuryango ashije mu ibarabara kubera yabuze kumuraba niko rero kubanza kwegereza umuryango wiwe kugira tubanze tumenye imvo n'imvano y'ingorane turungikira kubera byabarengeye urwego natwe duca tubabumviriza n'umuryango wiwe duca tumajana kwa muganga tujanye kwa muganga burashira ku miti baraba sigura ko kizira gusubira mu Kirundi ko baravutwa n'imiti y'Ikirundi biranka niko rero guca tuguma tugwiza yuko baze baramugendera muhira banakurikirana n'uko nafata imiti niko gukira rero
nimba cyane nasubiye ku rugo nuko zubera ubu nkomeye ngendagenda nkaza ntihagire inzira zita njanye nico narenga intumbere ko mpeza ngo nje ko ambuje ayi mubona n'ubu ndakomeye buhoro buhoro ndakunda umuryango wanjye ituma ndagukunda naho urumva nuko ari uwanjye ndashimiye pamoja mbuje uhambanye hano umuryango wanjye
uno musi rero twagomba tuyage umuntu wese asokorora icyumvi mbona ko hari abo duradufasha bakashobora kurekuriranira hanyuma twagomba rero ubufisi jambi rya ryose janye no kurekuriranira uko duhora tuvyigishanya mushobore kugira ijambo mu hano kumubuga ndongoye urunani gahuza miryango ruri mu mgambi pamoja lufasha kurondera mahoro mu kibano turaza turahamagara abantu twiyumviriye twayaze tukumva yuko bafise ingorane tukabere ku buryo bwo kuzivamwo no kumvikana amatati dutatura aya mbere tuvuge ingo n'imiryango aya kabiri tuvuge ibyagoranye aha mu gihugu no kuvuga cyo kuvuga n'ukuri ne kureyanira ibyabaye harabaho iby'ubusuma ikintu kinini inya kibafasha ni kutazembagira kujya kuburana kuko bagiye kuburana handi botanga amafaranga imyanya yo gukora ibikorwa mu ngo yawe yotakara
mu 93 sheje yanyivye inka zitano naramubabariye kuko nakunze kukoma ndonke inyigisho hanyuma haba mu mashengero no mu mashira hamwe ntivyanyoroheye kuko nabo nabanje muhira ntibavyumva neza ndahava ndabibumvisha baravyumva
kiwe amaze kuma ikigongwe numvise nezerewe guko nabona nyikumenga ari ikintu cy'igipfungu ankuyemwe mu mutima ntari kwishifasha cyewe
ane mu nda rero
Jewe iyo mbonye abantu bagwanye munda bintera umunezero mwinshi si jewe gusa na twese abo dusangiye ico gikorwa duca tunezerwa kuko kibari camwa tubonye mu byo twakoze
Ni ku mutumba wa Bwoga umwe mu mitumba umugambi pamoja usanzwe ukorerako aha aba bakenyezi mubona bari mu nama bamwe bagira rimwe ku ndwi bahurikiye mu mashira hamwe yo kuzigana no kuguranana uhagaze ahanini ku kwizerana nkuko baje hamwe ari abantu basanzwe babana kandi bazinanye bashira amafaranga hamwe hanyuma bakizerana bakayaguranana uba barayaziganya hanyuma amaze kugira bakayagurana namwo bakongera bakanayagarukana afise n'inyungu kugira n'abandi banyuhanyu bose bakwigwe bashobore gusaba ingurane kubera ayo mafaranga bashira hamwe bakayaguranana uwatse ingurane hagenda kudandaza utuntu ari utuvoka ari utuntu nyene yari mboga arashobora kuronka uwo munyu agashobora kuronka ayo mavuta agashobora no kugura gatenge
mu myaka yose kizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda gake bene wacu numero zitatu amajana abiri je umugambi wa pamoja utaraza je nari mbayeho nabi narakena umunyu ngakena agasabuni nkongera ngakena n'agashambara ikibagiwe cyoco n'utuvuta two gushira mu isombe sinaturonka ariko aho ngiye kuza muri uno mugwi w'amashirahamwe yo muri pamoja ubu ndabayeho neza nta sabuni nkena nta munyu nkena nta gashambara nkena ngo njye kugatira hanze kuko nguma nziganya nkongera nkaguranana icyo nkenye canza ngaha mu mugwi bakangurana kimwe nkenye ngahavura nkacironderere cewe mu buzima bwanje bwa misi yose nsanzwe ndi umurimyi nkaba ndi n'umuranguzi w'ibitoki
natanguranye n'umugambo gitangura nije nzi aba bakenyezi ingene bari bameze ingene nababonye umunsi wa mbere ntababesha aba bakenyezi ntibatwenga nk'uko mubona batwenga ubu baratwenga kandi bagashobora kuyaga barugurutse naho ubwa mbere aba bantu nyine ubona umenga bugaranywe abantu nyine bantu aho nikora ubona umenga bagiye gupfa mugabo kubera bari kumwe n'abandi ubu n'abantu ubona bugurutse kandi bariko barakuyagira ukumva ko ari abantu bafite aho bamaze kwigeza
ndatswa jewe narutanguje mu mafaranga nguranye muri bijya by'umugambi pamoja byo kuziganya no kuguranana iyi rero n'imyumbati nakuye muri rya tongo ngomba nanikire hanyuma nzovundike bwume hama rero nce nsyesha nce ndabudandaza amajana atandatu jewe uyu mugambi utaraza nari merewe nabi cyane kuko narashobora kubura utuvuta nisiga ngashobora kubura agasabuni ngashobora kubura agakaki k'umwana udukaye tw'umwana rero kugeza ubu umugambi pamoja ahuziye
agasabuni birashika nka karonka utuvuta nka turonka umwana akaryama neza akaronka utwararariye jewe ubu kubera ako kantu na karose ikintu mbona nyamukuru ubu kimbangamiye nipfuza nipfuza yuko nobona ko ndosinzwe iyo mana ndayishemeze ndayiyake ninda to kwivugu wamugabiye nambiyo mana yampaye byose sinotangwa
alongside big pizzo ondia
ikino nk'ibi turabigira kenshi rimwe mu kwezi iki gikino chatwereka ahanini ibintu bitatu irondoka rijanye n'amagara meza gufungura neza hamwe no gukinga ingwara no kuca kwivuza kwa muganga
murumva muzomita namudogo murumva muzomita ngwiki
ikintu nkunda gusumba ikindi nigihe umugabo ariko arakina n'umugore kubera abagabo benshi ngaha muri butihinda kesho sanga ari bigaba bakaca berekana ubugaba bwabo rero ico kirangira kuko baba baberetse amafuti bakora
nimu migenzo yacu gukina mugaba manyigisho tukaba twayahawe nishira hamwe bivuye muri mpuzo makenge erfunete tipi abantu bese bariko baratwenga batwenga kuko binejereje n'izambo turiko turavuga muri zijya nkino bariko bararyumva
oya natura nk'umugore umunyene tubera umuntu w'umugabo afite abagore benshi namakosa bakwiye gutwenga nk'umugore umwe bakwiranye kubera yabyaye abana benshi adashoboye kuronka imfungurwa baha cabituma aba bana bagira ingorane mu buzima bwabo
hazohinduka byinshi cyane turabye ibyo tubigisha ibyo byo kuja kwa muganga ibyo by'indwara y'intandara abayigwaye batajya ku bafumu umugabo aja kwa muganga n'ivyo byo kubyara ku rugero kuko abakenyezi bose barazi akamaro ko kubyara ku rugero
mwabonye namwebwe yuko bibereye kandi bihimbaye cyane intambwe tumaze kugera ko mu nyuma y'imyaka itatu mbere si imyaka itatu ni imyaka ibiri gusa kubera uwa mbere ni w'intangamarara uwo wese yatereye icyiyumvira ayo mashyirahamwe abo bantu bo muri leta bashobumva inguvu nyinshi cyane zo kuzobandanya abo nabo batari bazi ibikorwa bya Pamoja ubu barabibonye dusabye leta dushimitse cyane yuko yogira uko ishoboye kose ibyo bikorwa bibandanye ibyakozwe mu myaka itatu ine itanu nibe imfa gusa kwese twigiye gukorera mu runani nka Pamoja
Shit, see?